Jona, ndengebo. Into yenzile yinhle mfoka babo.
Thank you. المهم ما بغيت بالو مامي تشانس uzibonakalisa ubuwena bengicinga uba mna nawe sawuma phambi komfundisi sifunde kanti ndisityala ndigilange kuphuya kwammelwane bendiba oomakhelwane baza kuqundana ekhaya bezokonwabisana ngathi bendisithi mabachithela omanzi akhonge ukhizaukuqondwapha wena uzahamba ngowam kanti ndisityala ndigilange kuphuya kwammelwane
ndinguzama ukulungisa izinto zonakala ndisuka kwamabomvana eXhorha iqala lase khoha ekhoha hayi dolobo enkulu ngithatha thina silapha ezansi ezilalini
ngoku salungqolo ngolo yamasele emhlini
so ngoku ndizothatha le thuba ukuhulela le thuba silapha nani sifumana lento yale lo mhlaba masithethe nyani umhlaba wenu silapha kuni siyawamkela loo nto andithi apho kule ndawo enkulu kudala ndiza apha kodwa ndiyavuya kakhulu apha entliziyweni xa ndibona nini apha ndifuna nyanda nyanda
ninzi
nizobaza abantu phaa phandle bazawulunga apha andithi apha barayithi kule nto andithi apha sinawumbona apha sinazo inoye naye andithi kodwa zombini azimandanga xa zizodwa ifanele sithatha lo mbona singqushe andithi singqushe kancini kuba iqinile umbona andithi iqinile umbona iqinile andithi iqinile
You have the best to work for.